Wamkelekile kumathala encwadi eDyunivesithi yaseKapa. Olu shicilelo luza kubonisa indlela yokuxhamla iinkonzo ezifumaneka kula mathala encwadi ale Dyunivesithi. Ezi nkonzo zifumaneka ngokuthi undwendwele le webpage www.lib.uct.ac.za kwaye unokuchonga naliphi na iqhosha, gxebe iteb okanye i-shortcut link enokuthi ihlangabezane neemfuno zakho. Masike siphose iliso kweli qhosha lokuqala, u-search and find. Eli qhosha liqulathe izixhobo onokuthi uzisebenzise xa ufuna incwadi, i-articles, pieces, dissertations, i-newspaper, njalo njalo. Umzekelo, unakho ukutyumba u-books, articles and more. Eli qhosha likuthumela kwi-promo search box apho unokukhangela ngokusebenzisa isihloko okanye umbhali walo ncwadi uyifunayo. Unako ukufumana iinkcukacha malunga ne-printing, copying, scanning okanye ulwazi malunga namagumbi okufundela ngokuthi ujonge kweli qhosha le-services njalo njalo. Ngokundwendwela eli qhosha, u-borrowing, unokufumana ulwazi oluthe vetshe malunga nokubolekwa nokufakwa kwezicelo zemboleko. Loo nto iquka inani lencwadi onokuzibolekwa kwakunye nexesha lemboleko, nohlaziyo lwexesha lwaloo mboleko. Lukwakhona nolwazi olumalunga nokuboleka kwencwadi kumanye amathala ezinye iidyunivesithi ngokufaka isicelo sakho kwi-interlibrary loans. Ukuba udinga inkxaso malunga ne-research, usenako ukufumana ulwazi oluphangaleleyo malunga nendlela yokuyicwangcisa nokufumana amaphepha anokunceda ekubhaleni iphepha lakho ngokuthi ujonge kula maqhosha. Zikwakhona neenkonzo ezifundisa ngendlela yokugcinwa nokulondolozwa kwedatha kwakunye neendlela zokupapasha amaphepha. Njengoko iDyunivesithi yaseKapa inamacandelo kwakunye namasebe ayo ahlukeneyo, loo nto ithetha ukuba sinamathala aliqela ajongene neemfuno zabafundi abasuka kula macandelo. Lilonke sinamathala alithoba ngokuba i-Government Publications iyinxalenye ye-Special Collections kwaye unakho ukuboleka incwadi kula masebe. Ukuba ngaba akuqinisekanga ngamaxesha okuvulwa nokuvalwa kwala mathala, khangela kweli qhosha kwaye unako nokufumana inkcazelo malunga nemisebenzi yethutyana. Eli qhosha lokugqibela u-help lingqamene nokunceda amalungu eli thala malunga neemfuno zabo. Ukusetyenziswa kweli thala, inkxaso kwabo bafundisayo nabenza i-research kwaye iyasetyenziswa ekupapasheni ezinye iinkonzo ezifana ne-library orientation. Ukuba ngaba udinga uncedo malunga neenkonzo zala mathala, qhagamshelana ne-librarians okanye ujonge ezinye ze-videos ze-how-to series ngokundwendwela le link ingezantsi.